Yohe nikiye chakanuvera kadasanzwe gihinguwe kubuhinga bwa none kandi gihiye ku rugero gitandukanye na soma kubera cyoco harimo agasukari kandi kiri ku giciro giciriritse.
Kuru wa gatanu igenekerezo rya 2021 mu kakaro ihinguriro Burundi Brewery risanzwe rihingura ibinyobwa nka soma buryohe n'amazi sangwe cyarahimbaje imyaka 10 rimaze riri ku mirimo ndetse igira ko rishyira ku mugaragaro ikinyobwa gishasha cyitwa buryohe. Umushikiranganji mu byo ajejwe harimo ubudandaji nije imbere Marie Chantale aherekejwe n'uburinyi n'ubworozi yaratanguje igikorwa cyo gushyira ahabona ikinyobwa cyambiye uryohe maze baratemberezwa muri iryo hinguriro. Umuyobozi w'ihinguriro Burundi Brewery ati ntibari kureka kwishima bakishimiriza kuko ubu bari ikomeje akaba yagarutse ku byabakundiye n'ivyabagoye.
Umunsi rero uri hejuru tutari kureka ngo urengane tutishimye ngo twishimirize ko ushitse ishirahamwe ryacu ryaravutse rikongera rikaba ryabikomeje. Tuhezanye n'inshuti n'abagenzi twasangiye akabisi n'agahiye twongere twibutse ibyadukundiye n'ibyatugoye. Mu byadukundiye rero harimo cyane cyane yuko ibinyobwa byacu byaciye bikundwa nabo bose babyihereza mpereye ku kiyeri soma no ku mazi sangwe. Kubaka izina gihingurwa gishasha kizira ubwiganwe si kintu cyoroshye bisaba uburyo bwinshi mu bushakashatsi umwete udasanzwe wo kumvisha abarundi ko ikinyobwa gihinguwe n'abarundi kingana mbere kikashobora no kuruta icyakozwe n'abazungu. Tutibagiye ko hari abarundi bemera gutanga igiciro cy'umurengera ku binyobwa bivuye hanze kandi ibiryoshye babishyize iwabo. Sivye mbeshere turafise ubuhamya bwinshi bw'abashitsi bava hanze batangazwa n'uburyohe bw'ikinyobwa soma gushika aho benshi bagendera runo ruganda kugira bibonere aho icyo kinyobwa gikorerwa. Mu byatugoye nyamukuru harimo ko twatanguje uruganda rutoya cyane rutari gutuma dutera intambwe n'imwe era abanamwe mu gihe abarundi banywa ku mwaka hegitoritiro hafi miliyoni zitatu z'ibiyeri uruganda Burundi Brewery kwari wateguriwe guhingura hegitoritiro zitarenga 10,000. mucamuta hura rero yuko uruganda nkugo usivye kwatacho kufasha mu iterambere no kuruhuka kwabanywa ibinzoga nta minsi gomara kuko wo kuma rukora ruhomba byaranashitse mbere bamwe batangura gutanga amatangazo yo kubika ngo Burundi Burwari igomba kugara abanyamitahe ba Burundi Burwari baciye bahabera abagabo barage berekeranya uburyo bwababa miliyari 30 bagura ibyuma bishasha bikomeye kandi bigezweho ubu rero turashobora guhingura inzoka zingana hegetoritiro 300,000 ku mwaka kandi turabona ko twipanze neza nko mu myaka idashika 5 dushobora gushikana hegetoritiro 500,000.
Umushikiranganji arakeza ugo ruganda kuko rufise ico ruriko ruraterera mu iterambere ry'igihugu na bene gihugu.
Kwa shaka rero twifatanye na bene gihugu bose mu gutera intege kuko uru ruganda ruriko rufasha bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu n'irya bene gihugu. Ibyo tukabonekera ahanini mu guharanira uruganda Burundi Burwari na cyane cyane mu gutanga akazi ku rwanda rw'igihugu cyacu cy'u Burundi mu guha agaciro abarimyi n'ibirimwa byabyariwe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane ibirimwa bihingwa basanzwe bakoresha muri uru ruganda nk'uko twabyumvise tutibagiwe kandi no mu gutanga amakuru n'amatagisi ku rugero rushimishije nka leta hei kandi mozi turabakeza cyane umwambwe mwateye kuba mugize igiciro cyiza cyane cyagizwe kigashingwa mu ngiro n'abarundi bonye ubwabo birahetsa bikerekana neza ko mwabayiboneza mu gutahura ko akimana kaza imvura ihise kandi ko amazi masabano atamara imviro kanatsinda
muri ivyo birori umuyobozi mukuru w'uruganda akaba yashimiwe n'abakozi ndetse nawe arashimira abagiye batandukanye nk'abakozi bamaze imyaka 10 kuva ugo ruganda rutanguye abadandaza bihaye ya mbere mu kudandaza ibinyobwa byabo ndetse n'uwihaye ya mbere mu kwihereza ikinyobwa Soma Burundi. Ibirori bikaba byasozewe no gusangira akarahuri wumviriza akanovera ikinyobwa buryohe gifise. Bahinguye inyobwa basomana buryohe